bakunze ibiganiro bica ku Umuco Wera TV turabaramukije tubivuriza amahoro y'Imana nkuko mubibona twabarondereye abashitsi baza kutuganirira n'ubu nkuko mubibona rero imbere ya kamera zacu turafise umushitsi wa rero tugira tumuhe ikaze aratangura twidondora tubwira amazina yiwe hanyuma aca tubwira n'ikimana yamurungikanye kutuganirira kaze
murakoze cyane ndanezerewe kuba hano nanje ndashimiye Imana yo mwicuru kuko niyo yatumye mba hano nkaba nitwa ndayishima Leonidas nkaba mba hano mu gisagara cha Bujumbura hanyuma ndubatse mfise umukenyezi umwe n'abana batandatu murakoze hanyuma nkaba nezerewe cyane nuko Imana inkoreye ibintu bikomeye cyane kugira ngo nshike kuri radio umuco TV kugira ngo nshobore gushikiriza ibihambaye cyane bikomeye Imana yankoreye mu buzima bwanje hanyuma cyo no kwibagira cyo nuko nakiye Yesu Kristo nk'umufasha wanje nk'umukiza wanje mu myaka itari myinshi sinari bwakure nari nkiri muto gose Yesu namwakiye nkiri muto narize ijya mika y'abana bo mu gitondo sandisukuru narayize hanyuma maze kuyiga ndiko ndakura ncana ntangura gukorera Imana mu nzira yo kuririmba ngo mashishikara uko nyene ndashishikara uko nakura niko naguma nkorera Imana gushikana ino saha nkaba nkiriko ndakorera Imana muri nzira yo kuririmba kandi Imana yo mwicuru nyaguhoraho iranshoboza nanje ndabyishimira cyane n'abana banje barakijijwe n'umudamu wanje nawe arashimira Imana n'abana nabo batanguye gufatwa niyo mpemu nziza niyo ngabire yo kuririmba nabo nyine baratanguye kuririmba umwana mukuru araririmba muri korale y'ugwaruka navyo kandi ndabishimira Imana yo mwijuru hanyuma muri kano kanya nakoma mvuge ibihambaye cyane Imana yankoreye mu bugingo bwanje nzorinda ndangiza ubuzima bwanje ntibagiye kuko biboneka yuko Imana yo mwijuru nyaguhoraho yankunze urukundo rukomeye rutangaje ninacho gituma intahe yanje niyumviye ukuntu namaze umwanya utari muto mbonye ibikorwa bihambaye Imana inkoreye nca ndayita urukundo rw'Imana mu Giswahili irangyohera cyane ni upendo wa Mungu iyo ntahe yanje yitwa upendo wa Mungu kuko ivyo yankoreye nuko ndabibona mbona yuko ari urukundo yankunze iyo rutabago ntivyari gushika ngo mbe ndi uko ndi yo rutaba urukundo rw'Imana nza gutangara cyane rero yuko mu bantu bose murabeye nta bwiza mfise bwari gutuma Imana ingirira ivyo yangiriye nta buvyibuhe mfise nta burebure nta butobuto nta kondi nta nakumwe gusa yankunze uko naje mbona inkunda kubihambaye Imana yankoreye bitangaje cyane ubugingo bwanje mbere bigatangaza n'ababanyi bikagira ko bigatangaza n'umuryango wanje n'abambona bose n'abari barindiye uko nari kuba ariko bitabaye ko hamwe n'ivyo rero hariho umukozi w'Imana ntazi ntomenya n'igihe yiyumviye urwo rukundo rw'Imana arabura n'ingene yoruharura ujye yaririmbye ijya ndirimbo y'amajana 354 kijya gice ciza cyane cya kane giheza kivuga ngo kandu kwikunda wa mwana wayo ni kwinkunda nta bibereye naru mwansi wu mugarariji mazima Yesu ngwambambikwe muboyakiri shija maraso ndi ukonanje ndimo nzora ndiri mbugo rukundo ndagwa mamaze hose mbegurukundo kwimana yacu kogereranwa niki mwijuru no mwi sinibasiba kwa mabaruri rimba bene data nchuti zanje bakundwa muri hirya no hino murumva yuko iharugwa ry'urukundo rw'Imana atari rishasha si uyu munsi si hirya yejo si mu mwaka uheze oya igihe iyi ndirimbo yahishurwa n'umukozi w'Imana ntazi naho yayiririmbiye ntazi nibaza ko imyaka iheze atari mike murumva yuko urwo rukundo rugikora gushika n'uyu munsi nanje niyumviye nayiyumviye ko ntuje ntekereje nja nsanga uyu muntu yaririmbye iyi ndirimbo yayihawe n'Imana n'indirimbo yavuye mu ijuru yayihawe n'Imana kabisa nico gituma nanje rero mu rugo rukundo Imana yankunze muri byo ngoma ndababire yankoreye iyi ndirimbo yarabambye yarayimpaye iki gice kirabamba ku mutima wanje nifuza yuko nawe wokiririmba ukibaza yuko uriwe ucusanga wari ubusa ariko atacu wari umaze ku Mana mwaba ukacusanga wagizwe umwe mu bana Imana ikunda kuko ngo ukwikunda umwana wayo Imana ikunda umwana wayo Yesu Kristo Yesu Kristo ni umwana w'Imana ni gitangaza noneho nanje njiye mpindu ku mwana w'Imana nawe uciwe hindu ku mwana w'Imana kandi tutari beza urumva ngo nari umwansi w'umugarariji urumva ko nanje nakoze ibya byinshi ariko Imana ntiyarabico ikirankunda nanje inganya n'umwana wayo ni gitangaza kubona twe tuca twitwa abana b'Imana ivyo ubugarariji rero Yesu yashiye abikura hamwe yabambwa isanzure ku musaraba akikorera umusaraba uremereye cyane akagwa ibihetangabo kenshi umusaraba uri ku bitugu vyiwe akawugwana akawutembana akawuvyukana kabura uwumukura ko nigitangaza cyane hanyuma gushika naho bawumubamba ko ariko aragira kugira ngo ariko ararondera arandondera ariko arakurondera kugira ngo dukizwe duharwe ibyaha byacu amaze gupfa ku musaraba aragaranzura amaboko yose ngo vyose birarangiye ivyo gucungurwa birarangiye tuca tubona natwe kwitwa abana b'Imana duharwe ibyaha byacu ubwo rukundo nigitangaza vyumvirwa nawe mugenzi vyumvirwa nawe nchuti yanje vyumvirwa nawe ushinga ntawe uri kurumviriza iki gishinga ntawe vyumvira uko nawe mufasoni uri kurumviriza iyi ntawe vyumvira uko nawe musore vyumvira uko nawe wankumi vyumvira uko nawe wa musirikare aho uri hose vyumvira uko nawe wa mupolisi aho uri hose vyumvira uko nawe mukozi uri mu nzu aho ukora aho uri hose vyumvira uko nawe mutegetsi nyakubahwa aho uri hose kuko nawe wakunzwe n'Imana ntacho waruri cyo ariko Imana yagukunze uko igihugwa butegetsi igushya kuri iyo ntebe uriko uyishimire ntacho waruri cyo ariko yaragukunze uko nanje nkuko yankunze Imana ibahezagire mwese hanyuma rero ibikorwa bihambaye Imana yankoreye cewe mubona ndi imbere yanyu ndamaze imyaka ishika 5 canke yababa 6 nibaza ntakekeranya neza ndi kuri chaine yabo bariko baraja muri Gehinom barindiye guterwa muri Gehinom kubera intege nke zo mu mubiri zituma umuntu acaja kure y'Imana agakora ibyaha bitandukanye kuko umuntu yari umuntu w'Imana yari umuntu asenga yari wari umukristo wari ukorera Imana ukaja mu ntege nke aho hantu ni ngorane cyane ubugize kuko nanje narakorera Imana muri ibyo bihe byose ariko natanguye kuririmba naririmbye nkiri umwana muto hama ndaririmba nkuze ndaririmba ndi mu ishuri hose nkaririmba ndirimbira Imana hanyuma nigihe nari nubatse hose mfite abana naririmbira imana ariko murumba ko hashitse nkaja mu ntege nke zo mu buryo bw'umutima mwombaza mutizo mwo kwibaza mutizo ntege nke yazigiye mu gute ni hahandi umuntu araba ubuzima afise nimba ari utwo nacurumbamwo yego naracurumbamwo nari nifise aho nisumamwo aho nkorandukanaka kugira ngo ndabingene mbeshaho umuryango hanyuma bigashika bikamera nabi udufaranga sindonke uko sindaturonka uko ndatwifuza hanyuma sinshobore gufasha umuryango uko ndavyifuza nkaho ndabitera vyanka nkaho ndabiteranyika hanyuma aho nero nkiri ko ndiheburira aho nyene nkaca mfatirwa umwami umwazi satana akaca mfatira aho nyene nkaca nja mu ntege nke intege nke zitanguye kuza ni ntanguye kwihebura urumva caca cyo kwihebura nja nagikoze aho muri ako kanya umubiri ucumeregwa nabi ncangwara ngwaye hazi ngo hazi ngwara imwe haca haza n'iyindi nca ndagwara ndagwara ndamerekwa nabi ndumva mu mutima vyanse mararira abanyinshi bakamvura bikanka konkira muri ako kanya nyene nkaca ntera nshira umuyonga aho ga ndiko ndashira umuyonga umwana aje kuraba ico yo mbonako ico yo ntorako akabura ariko hamwe nivyo umudamu wanje wo twubakanye imana yaramufashije iramuha kumenya gushona n'umutayer hanyuma ariko arashona yararonka ico gufasha umuryango irasiyo ikaboneka nanje naho atacu no naronse imana igahezagira karonka hanyuma rero ico abana bakeneye jewe mu buryo ntaronse bakacaka mama wabo jewe mu gihe ntaronse mumva ko nashobora kugira ingorane uko byagaragara ko madame yahava caba umugenzi wabo abana bakaca bamubwira umugenzi rwose kuko bakeneye ariwe baca bakironka ko aho rero nkaca ntangura kugira umutima mubi ndi mbega none kwa abana bariko barakunda umuvyeyi nanje mugabo ni koko niba mukunde boje ico banyaka ntaco baronka nta mpuzu ndiko ndabagurira niwe yarose udufaranga aca bagurira impunzu atana karasiyo amafaranga y'ishuri niwe ariko arayatanga aho rero ivyo kwihebura bica bishishikara biba vyinshi nshishikara nonda ndamerekwa nabi aho nyene umugwanzi nca aca mfatira aho nyene no kuja gusenga sinabe nkija gusenga ivyo kuririmba bica birahagarara hanyuma n'abakozi b'imana abakristu bagenzanje abo turirimba batangwa kugira uruhagarara runini ati none leonidas ari hehe n'ibiki byagenze gute aho oye umunsi wose warashobora guhera ndyamye ndi ngaho ntibyabaye byoroshe cyane mu bugingo bwanje nkiri aho nyene satana aca atondesha impwe mu mbizi zitonda ari nyinshi reka hazi impwe mu nyinshi nyawihebuza aratonda igitangaza umuntu agiriwe ubuntu n'imana akava mu igeragezwa imana ibimukunze rwose nyawihebuza amaze gutonda abadayimoni benshi bamaze gutonda haca hatonda n'impwemu mbi zihava zinyabwihe muntu akihebura agahava mbere yibaza ngo ahubwo nova mu mubiri nopfa ntaco mbona nkimari y'isi kuko ntaco mwishengero hoho sinkiriyo sinko ndaririmba none vyiza ndofuma nipfiraho nkipfiraho mugabe iyo migambi naho noyifata sindi buyibarire umukenyezi sindi buyibarire umwana oya nta muryango umwe ndabibarira abantu babona ngenda nkagenda naraheze nkaherera ku musozi ukonda kukabandanya nkahera nkaherengetera bakabona umuntu agenda ahera mugabo atazi kimuheza kumbe ivyaha vya biriko birayingana mu bugingo bwanje uva mana amaze gufatwa n'icaha cyo kwica no kuko niyisha ndavyingenze nigenza nkiyica kuko ndoba naragombye nko kwita mu modokari mugabo zikankwepa nkenshi ngiye nko muri vire nararaba hageze ziriko ziragenda cyane mugabo nkaca nsanga natinye yansize tende bigenze gute erega narigeze no kuja ahantu mbona ikimodokari kiriko kirapakira amabuye nsaba umushoferi ntinyunguruza ndamuhenda ntinyunguruza bwana ni unjana hanaka tujaneyo arakunda atinjira nawe ntiyamenya ko mfise imigambi yuko njahariya mu mabuye hejuru ku kugira ngo niyashira mu kitense ari nk'imwicana n'ibi cyari barabara rikoroye neza nce nikorora gacabaza ati bace barara ati ni accident yabaye ntakundi cyarakunze ni byakunze kukubera kwa rukundo rw'Imana twabona yankunze nti byakunze kumbure hari ici Imana yandonderera naguma aha kwikorora naguma njanja hagati na hagati erega nasanutse yahagaze ngo mbengo ni wango nti wambariye guko ururire ururukira hanaka ngo yego ntaho nyacara hagarana naje nisanga nahagaze nurutse ndi hasi nti byashobotse nigitangaza hanyuma rero imaze kugenda kumaze gufata iyo migambi iyo migabo mibi iri mu bugingo bwanje mfatwa n'ijwi ry'Imana rugira byose kwa rukundo kwacu ya mani kunda isi yose ya mani tabara uri muri Amerika ya mani tabarira uwo muri uri muri Australia no uri muri Afrika kabatabawe muri ako kanya no muri Aziya kabatabawe muri ako kanya no uri muri Europe kabatabawe inyaguhoraho itabarira abantu bose mu mwanya umwe icira ntabara njanumva ijwi ryayo mu bugingo bwanje ngo hamwe woramukuwo hirahira ukabigira wibaze yuko niwarengana ugafa ari we ubitumye wiyishe aha njanibuka Yuda njambona yuko noca nja ahantu impemu ya Yuda irindiriye uko Yuda yagize bakwera ibi igihe yari yishe umwami wacu Yesu Kristo amwicishije wewe kugira ngo avyoroshe yahise yabonye ko kwimanika ku giti agapfa arivyo vyoba vyiza yari ihenze gose yongera giri bakwera ibi cyane araburi kimuhanura mu rujya mwanya aba yapfuye n'ubu Yuda ntakiriho murumva yuko impemu yiwe mbi impemu ya Yuda irindiriye ahantu ho kuzobabazwa ibihe bidashira maze kubona yu maze kwishurirwa yuko ninaramuka niyishe bene data nkiraho nyene nosaba nukabura umukristo ukorera Imana igikorwa icari cyo cyose simparuye igikorwa icari cyo cyose ukora witwe gukorera Imana ube maso uri umukozi w'Imana uri mu ruhande rw'abakozi b'Imana ukaja mu ntege nke ngo nturonsiki cyane usenga Imana y'umwijuru igutabare wihangane igutabare ntihagire ico wigira ngo hape wiyica oya si byiza namba kuko uzotuja mu gihano none Yuda ntiyagenda na mwana wacu Yesu yari umwe mu bigishwa 12 urumva ko yarakomeye nawe umwe mu bakozi b'Imana nimba kubura mu rusengero ukaba wihava wibaza ngo ukora igikorwa gito si gito kuko ukubura ishengero ry'Imana ry'umwami wacu Yesu Kristo yabambwe ku musaraba kugira ngo arirondere aho rijya kwicara uruwigiciro gikomeye imbere y'Imana yo mwijuru nimba utanga urwato rw'amazi nimba usukira abakozi b'Imana ngo bafungure nimba woza ibirenge by'abakozi b'Imana nimba uri mu bakira abakozi b'Imana ku ngoro y'Imana iyo ariyo yose uruwe igiciro mwene data ukagira icyo baye hakugira icyo wikoza urafuma uraba mwene data cyangwa umukozi w'Imana utimfasha muri iki nabo kuko baragomba gucigitsibo azogufasha kandi utoca wumva uremye ivyo bitabaye uje ahantu ufukamira Imana usaba ico kintu Imana kiguhe ari bifungu bwizoguha ari vyamba bwizoguha yo Imana itanga vyose ari parcelle izoguha ico ico cyose uzoshaka izoguha ntihagire ico wikoza na kimwe kuko uri uwagaciro imbere y'Imana hanyuma kugira ngo igikorwa cawe kizosozegwe neza wisazira amahoro wivire mu mubiri ataru uko ari wewe utumye wigira mu mubiri kuko igihe nabarigwa ati impwemu yawe icijaho impwemu ya Yuda iri nabigiriye nabi benshi bari bahakani ba turababona bakayini bose bakoze ibyo byaha bibi turababona mu isezerano rya kera bakoze ibyaha bibi byose bakoze ibyaha by'ubugesera bibi basambanye bicanye bivyo bose baraboneka batukanye bose nkabashime ibaratukanye bahanwa nabi impwe muzabo zirindiriye ahantu nawe uyu munsi ukoze nabi ukigirira nabi impwe mu yabibikirwaho hantu ucuje ahantu ho kurindira kuzohanwa ibihe bidashira hanyuma maze kumva iryo jwi ry'Imana rimaze kumbuza igikorwa nk'ico kibi nagomba nkore co kwigirira nabi umuryango utabitse abagenzi batabitse abarongozi banje bo kwishengera batabitse abaririmbye bakoze b'Imana turirimba n'abatabitse ishengero itabitse Imana ikangaruruko nace numva muri ruyingana nace numva nace numva muri ruyingana cyane muri cewe numva ubwo babwinshi ngiye mu kiyo nkibo nkirabe erika umuntu uja mu kiyo wirabe ishusho kumbe ni ishusho y'Imana kuko ngo turi mu mwijuru twari mu ishusho y'Imana ni gitangaza rwose naca nibona Leonidas naca nibona mu kiyo ku kazi aho nkora hariho aho hari ravabo aho umuntu akarabira hari kiyo ubwiye mu kiyo uca wibona uri kurakaraba ukaraba ko mu maso muri visage hameze neza araho hasigaye isabuni cyangwa utashikize kikanza ngo witunganye neza wiyoke ca wibona nariwe nkari uwo ni Leonidas yagomba nigitangaza ko ngaca numva ikigongwe nkumvira ikigongwe Leonidas Leonidas nagomba nice bene data nshuti yanjye uri hirya no hino nshuti yanjye nawe uri ku mpera y'isi uri muri Afurika ufise ingorane ki uba wafashe imigambi imi uba wafashe intumbero yo kwiyahura uba wafashe intumbero yo kwiyereka jena byita ngo kwiyorohereza nagomba ngo ngwitse ngorane zihe kumbe sinamenya ko nagomba nje mu ngorane nyinshi uko mumbona sindakwiza imyaka 50 mvise imyaka 48 mwumva ko 50 iri hafi ariko ndavye imyaka mbaye mvuga nti ni imyaka myinshi ndamaze imyaka myinshi cyane kabisa numva ari myinshi si mike bona ne ziheze n'undi gombo n'indi gombo ije ko si bike ni byinshi numva no shimira Imana yera yo mwijuru maze imyaka itari mike numva hanyuma rero nimba 48 ari myinshi ndayibona ko ari myinshi ari no shimira Imana yera yo mwijuru ko yagirampaye kuramba kabisa si mike kukubera ko hariho nabatamara n'imisi itatu hariho ninda zikoroka hariho amara imisi imyaka 10 hariho abara 40 hariho abara 30 bivana nuko Imana yabiteguye nkaca ndaba rero kucanja ahantu nzomara ibihe bidashira ndiko ndababazwa nigitangaza naciye numva nsaba Imana imbabazi aho rero kubera ko nagiye mu mageragezwa nkayo narumu Kristo ariko rero ico novuga ndi muri ayo magerageza nsubinyuma gatoya ndakengurukira Imana yo mwijuru abakozi b'Imana abakozi b'Imana mvuze abakozi b'Imana mvuze abasigura butumwa aba evangeliste aba diakoni batowe n'Imana bashizwe amavuta n'Imana abapapa b'umutwite abapasiteri abakozi b'Imana bararazwe ishinga n'umukristo babona batabona mu ishengero ntibigeze bicara ntibaryamye baraza barashika muhira kunda aba benshi cyane narumva ko bansengera kuko nari inkiri ni hari muri kino gihe isi yari confine twari muri confinema abantu benshi biyugaranwe nanje naciye nugaranwe uko nyene ndi mu nzu sinava mu nzu uko naca ntinya cane sinaba ngishobora kuja ku rusengero uko nari naheze navuga ati nta duhuzu mfise naco nambaye twari twampereye ko nta karata karato kampereye ko agashati nta kimesa erega uri mu ngorane ugira ingorane nyiburi mu ngorane nyine noega nisukurira agenda ntubukimesa ucumeregwa nabi cyane ibyo byose bica bituma utinya ishengero ntubukiritumbera ucutinya abakozi b'Imana ucutinya ishengero erega n'urukundo rw'Imana ruca ruhera n'urukundo mu bantu ruca ruhera n'urukundo mu bana ruca ruhera jeho numva ko rwari rwaraheze bari basigaye bikundira mama wabo kuko ariwe yabahe icyo bakeneye hanyuma rero abakozi b'Imana nibigeze bampe bagume baza kundaba barakuranwa mbonye uyubuke haza uyu nibara nacamana ko ari kwa rukundo rw'Imana nacamana ku Imana ari kwirandondera ari kwirandaba kugira ngo ndabikomeye ukarura gatima ndakunda Imana yo mwijuru ndakunda ishengero ry'Imana ndakunda abakozi b'Imana hanyuma nawe mugenzi nimba uko nariko ndavuga nti aho wo buri hose bino bihe twarumvise abantu benshi cyane mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi hirya no hino kandi kikikorwa kibi kirababaza leta yacu igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abakozi b'Imana abakozi ba leta ababyeyi bacu batujejwe muri kino gihugu cy'u Burundi iyo bumvise hari umuntu yakoze ico gikorwa kibi akiyahura gashika yagapfa bigahera tubora tubibona kumbonesha kure abanyumba kumi abarongoye umutumba bamusitanteri ba guverineri reka n'abari ku rwego rwo hejuru bose basidukana niyonka kuja kuraba uwo muntu n'umubabaro mwinshi cyane nico gituma umuntu uyu munsi afise agaciro ewe wa muntu warimwe n'Imana uri n'agaciro gakomeye imbere y'Imana nico gituma leta y'uyu munsi umuntu apfuye ntibapfa gutuko oyo bararaba igituma apfuye baragerageza haraho bagerageza kuraba yuko bokora abaganga bagakorana bakaraba yuko yosubira kuba muzima ariko kuko iminsi iba yakwiye haraho basanga yapfuye ariko baca bagerageza kuja kumubika neza n'umubabaro mwinshi bigaragara yuko umuntu atarakwiye gupfuka nyine hari nico gituma rero n'ubu wewe waba ufise ingorane naho uri kurumviriza iyi radio uri kurumviriza kino gishinga ntahe canje wowe uri kurumviriza kino gishinga ntahe mugenzi nkunda ukaba ufise imigabo nkiye ndakwinginze hagarikiraho nyene hagarika ntiwiyahura ngo nuko umugabo atagukunda ntiwiyahura ngo nuko umugabo ataguhaye ibini niwiyahura ngo nuko umugabo ataguhaye ibyangombwa bikenewe by'iminsi mikuru bya Noweli na bonane hagarikiraho nyene kezaho nureke fumugendura umuntu wo mu muryango umusabe abiguhe hanyuma ucugenda mu ngoro y'Imana ucondera abakozi b'Imana ucuja mu ishengero ry'Imana wihane rwose kuko ahantu wo impemu yawe yoshikira ntihateye ubwoba wocugira urubanza rukomeye n'Imana yakuremye hamwe naho uba waramenye Yesu ukaba uri mu ntege nk'izo nagiyemwo ndakwinginze mugenzi hagarikiraho nyene nubona muri amaso urabe mu ijuru iyumvire yakuremye iyumvire yaguhamagaye hanyuma ucuca bugufi wihane urondera ko z'Imana wihane bagusengera Imana ikubabarire erega muri uwo mwanya nyene Imana yo mu ijuru yaciye inyibutsa Samusoni yamaze kugirirwa nabi Samusoni yamaze kumwobwa umushatsi yatobowe amaso atabubasha gifise yiyumvira inkomezi yarafite ataza kironka bitagishoboka ko yihora abansi kare abansi yabihora ataramwobwa atarahendwa n'urya mugore ibitsiyo bigikwiyendwe ariko aho biviriye ko amaze kumena ibanga yariyumvira ati ndabigenze gute akenge kaca karagaruka aca asaba Imana ati Mana yera yo mu ijuru atiri rimwe gusa sindakwinginze Mana ntararire rimwe gusa umushatsi wanje n'ukure nihora abansi urumva Imana naho uba watabagaye wagiye mu byaha Imana ntiguheba Samusoni Imana yaramwumviye umushatsi ucuranaga mu gatoya sindi nge ntungana mu ntunge sindi umushatsi wameze nge ntungana sindi ko byabitse mu byaje byose ariko icyo nzico kuko nasomye Bibiliya icyo nzico nuko Imana yumvise isengesho rya Samusoni ikajyumva uko yari asabye ngo iri rimwe gusa Mana nihora abansi nawe nusenga Imana usaba Imana ikumvire muri iyo ngorane urimwo iri hafi yawe erega nanje muri ivyo bihe narimwo narasabye Imana nti Mana yera yo mu ijuru niri rimwe gusa ndakwinginze unyibuke erega Samusoni umushatsi waciye umera umaze kumera ahantu yari ari yaciye ngo yaciye abarira uwo waramucunza aho hafi ngo numfashe ngo nshire kuboko mushire ukoko ngo kuri iyi nkingi ngo aramufasha ashire ukoko mu nkingi ku nkingi y'inzu ngo inzu nini hari abantu benshi cyane bariko baratwenga banezerewe yuko bamutoboye amaso uraza abadayimoni ingene bagukikije bariko baragushinyagurira kuko wakoze wabaye nabi ugomba upfe gwa muje mu muriro ariko senga Imana rimwe guseri hafi yawe irakumvira iragutabara mugenzi Samusoni rero acarafata arumva yuko za nkingi yazifashe acaranyiganza rimwe kabiri gato inzajira henuka yose wahaci hafa abantu benshi cyane basumba bo yishe akiri mu nkome nanje naciye nibuka iryo sengesho rya Samusoni cyashe ribamba mu buzima bwanje nje ndasenga Imana ndahantu mbabaye merewe nabi nje ndasenga Imana nyaguhoraho rugira byose byagiye mu ijuru wanje Yesu wanje yankunze irimo igorogota ku musaraba acarumva iryo sengesho cyanje kandi nta majambo menshi napfutse navuze amajambo makeya nyaguhoraho mutabazi wanje umwami wanje yabambwe ku musaraba umwami wanje yankunze ntari mwiza namba umwami wanje Yesu yankunze atamafaranga mfite Yesu wanje
Imana imaze kuntabara naciye numva muri jewe Imana yururuka icy'urukundo rwanje murumva ko nari imaze imyaka hafi itandatu kuva muri 2014 gashira 2015 ntangwa kuja muri ayo mageragezwa nanyuma murumva ko iyo myaka atari mike navuze yuko nari kuri chaine y'abariko baraja muri bahava baraja muri gahinomu mugabe Imana ikahankura kubera urukundo rwayo muri mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwako kwa gatandatu niho abakozi b'Imana baza kundaba muhira bakagenda bansengeye bakanyizeza ati Imana irakubona irakunda izogufasha uzoshishikara umukristo ntuzoguma muri ayo mageragezwa hanyuma bakansengera bakagenda bamaze kugenda naciye numva umurindi udasanzwe wo kuja mu ngoro y'Imana nca nagenda mu ngoro y'Imana ndapfukama ndabona abakozi b'Imana baranyakira ku ngoro y'Imana baransengera izo mpemu mbi biragaragara neza yuko nari ninjiye ngo ni mpemu mbi cyane kandi atari nke kwihebura n'ubwenge bwari bwagiye ntagifise ubwenge Imana irabibahishurira nca ndapfukama baransengera bansengeye maze kuva imbere yabo maze gutaha muhira murumva ko namaze guharigwa numvise urukundo rwinshi numva nezerewe cyane numva nezerewe rwose numva nkunze Imana numva nkunze ishengero ry'Imana nca ntangura gukunda abantu b'Imana nca numva mu mutima wanje amahoro acaraganza menshi mu bugingo bwanje numva ashururuka nk'uruzi rusuma nca numva nezerewe amahoro sinahora nsinzira nca numva ntangwe gusinzira nca ntangura kubona yuko n'impuzu zicafu nambaye ntangwa ko n'ubucafu nca ntangura kwitunganya neza no kumesa impunzu no kuja mu ngoro y'Imana no gutangura ibikorwa by'Imana nca ndashishikara nzenga kome gushika nino saha ndiko ndashishikara nkorera Imana mu rukundo rwinshi cyane rw'Imana no gukengurukira Imana rwose no kuyikorera mu bikorwa byose inshoboza muri ibi nabiriya mu byo mpambije Imana ihabwe icubahiro
bo mwatubwiye ko mwagira mwigirire nabi kubera mu buze uburyo bw'imibereho nagomba rero ndakubaze ingene watevye ukaronka akazi ukaronka impuzu ukaronka ivyo wambara vyagenze gute
nyakubahwa mukozi w'Imana mukuri si ukuvuga ngo nabuze ivyo nambara ngo nta kazi nari mfise nejeje nari mfise aho nisumamwo n'ubu ndahafise ariko vyajuko najemo nabishikuko no kukazi aho nyene nisumamwo naratonda naragenda ariko abagenza abo dukorana baba bakoresha bose barabona ko mbuza amahoro nameze neza ndiko ndashira umuyonga ivyo kujya ninge canke ndeke narifise ingorane kandi kumvuza baramvuza gose ko nacaguma nguma ngwara ariko naho nigera ndonka amahoro ndaguma nshira umuyonga hanyuma utwo duhutu nyene nuko ntaronka umwete wo kugira ngo naho naronka udufaranga duke duke ngo nshobore kugura kandi gahutu ntivyakunda kuko nta mahoro nari mfise nabona yuko gusa jewe igikuru ari gupfa nico nari nikenereye gupfa sinari nkeneye kubaho murakoze
ane wibaza ko vyo vyavuye kuki kugira ngo urinde ushika aho ugomba kwiyahura wiyumvira neza vyo bari birozi vyo bari bisiko vyakwinjiye kuko narinzi yuko vyabaye uko kubera wabuza akazi wabuze nyine ubayeho kuko bavuga ngo abana barakusaba ikintu ntukibahe none ntiwahembwa none wahembwa washira
mukozi w'Imana narahembwa utwo dufaranga nyine twi kwi ufaranye twa nisumamwo narahembwa mu hano rero mu gisagara cha Bujumbura nuko habera amaso cyane imwe mu mbizi maze kwigizira umuntu naho yoronka utwaronse twose hari ukuntu abona yuko bidakwiye akagomba kirya akabona bidakwiye kuberako bidakwiye rero oho nchangiri ngorane ni kwiki na kironzi kinzokironka kwezi guheze basi ntanja muntegenke nkigiye muntegenke muri uwo mwanya umva satana baronsa hamfatira kandi abantu benshi barafatikwa aho hantu bigatuma baca bakora n'ivyaha erega na je naho ntagiye kwiba murumva ko naciye sinagombye sinagiye kwiba uko naratinya kwiba mugabo nkenera yuko ico nokora co bari ico ciza ngo sinje kwiba ariko gihava gisumba ico kwiba Imana ibaheza ke
beka none ubwo buzima rubayemwo nta ntabwo bwa bwarononye ubuzima bwo mu rugo umubano wo mu rugo n'umufasha wawe n'abana ntabwo vyoba byarabagiriye ingaruka mbi
murakoze cyane mumbazije ikibazo ciza cyane gose Imana ibaho umugisha ubwo buzima bwara ntibwo fata kuko umugabo ngo n'umutwe w'urugo niko biri kandi umuryango nawo ugaraho kenshi ukorera ku murongo umugabo yerekanye umuryango wakozwe ko ubwa mbere na mbere murumva abana ko bari bamaze kumva ko kuko babona papa ntacyo tubona nikaramu menga ntayironka bigoranye uduhuza kumenga mama ni wagutugurira uduhuza ibintu byo kwishura byose ni mama urumva je nari namaze kumera ukuntu ntagikeneye kubaho hanyuma rero kuko ntashobora kuronka udufaranga mu mukenyezi ngo akwize umuryango kuko ari wakurikirana ibijanye no mu rugo nabo nyine yarababaye kushika havuga ati yemwe jewe ndarushe hacara navuga n'ijambo kandi ndanamushimira cyane hari ijambo yo yavuze novuga nti yo yari nk'inkoni y'Imana yaciye yarambaye ati twebwe jewe nawe mushinga ntaye wanje jewe nawe n'abana batandatu kubera ko niwe wahora udufasha ngo tuje gusenga ko twabona inzira ngene wadufasha waduhimiriza ngo tuje gusenga kandi twasenga neza byose byabimeze neza ariko urabona ahantu uri kutagisenga urabona ko nta kintu na kimwe iby'akazi biranse umerewe nabi kunyuryamyaho none tubigenze gute ati kandi tukagira icyo tubaye amaraso yacu twese ariko gatwe kawe aho naciye ngira ingorane mu mutima wanje ndumva ubwoba budasanzwe none jewe umutwe wanje urangoye amaraso yanje ariko aranyagiriza none abantu munani bishobora bigenda gute ubuzima narimwo nirazima birumvikana yuko bwagize ico bukoze cyane kiri ku muryango kuko na nyine yarabayeho nabi nawe uko nari imeze nabo nyine byaragaragaye yuko atabuzima afise byabimeze nabi kose bigaragara yuko Imana ya ntabaye hageze murakoze
turiko turagenda gusozera ikiganiro wo hanura iki abantu bashikirwa n'ibyo bintu ntibabumbwe n'ibyo bafise kuko numva ko watsinzwe n'iri jambo rivuga ko umuntu akwiye kubumbwa n'ibyo afise mugabo ntibyakubumba hanyuma bica bigutera ingorane wo hanura iki rero abantu nk'abo na cyane cyane abantu bakuze bubatse
murakoze cyane mukozi w'Imana ndongeye kubakengurukira cyane kuri ico kibazo ciza mu mbajije umuntu wari wese ahuri hose mu buzima bwose urimo biragaragaye neza nyakubahwa umumenyesha makuru aravuze yuko kumbure ni Imana ibimuhishuriye neza yuko nagombye kwigirira nabi niyo je nagira ngo ndiko ndigirira neza kuba nagomba nigirire nabi cyane nce nda mu bihano bidasanzwe muri ubwo buryo bwo kutabumbwa nivyo mfise navuga ngo mpembwa duke ngo kubera ko nahembwa amafaranga yikirenga ngo ndonke ibi nibi reka nce nigirira uko kumbe niho nagomba ni nacho cyanyamukuru cabaye kibi nashe nja mu ngorane rero ahuri hose mama nimba ubona impuza ari nke nturaze kujya musonga uwo mu papa mwigeme ukabona impuzu ari nke ata impuzu ufise ukabona ata buryo ufise bwo kuronka ibi nibi muntu wese ahuri hose mwisinzima ahuri hose ukabona utabonye ibi nibi nibi ntihagira ikintu wigirira ngo have wigirira nabi nguce ngugomba urondere ko bigenda neza oyaye nkuko mukozi w'Imana bivuze ni wihangane usenga Imana irakumvira iragutabara iguha ivyo ukeneye kuko jewe iyo bigashika bikaja mu ngiro mwumvise aho nacanja namwe murahumva ko nacanja ahantu habi cyane nkaca ndindira kuzobaho nabi ibihe bidashira ndo nkarorera kuja mu ikuzimu kuja mu muriro utazima nkamererwa nabi iyi saha y'Imana idashika nkahabwa gutabagwa none uyu munsi ndiko ndidegembya ndiko ndaja mu rutonde rw'ariko baraja mu ijuru barindiye kuzobaho ibihe bidashira nari ngowe ntahura n'ubwo rukundo rw'Imana Imana ibahetsagire Mana data wa twese mana nkuru mana uvyagiye mwijuru ndagukengurukiye mana kuko kuba hano mana yabaye integuro yawe wakoze ku integuro yawe nziza mana rugira vyose ndagutaziye mana ibihe bitazoshira uri mana yo mu waremye ijuru n'isi uri mana udukunda uri mana nyakubahwa uri umwami w'abamuganza baganza ushizwe hejuru mana ushizwe hejuru y'amajuru yose mwizina rya Yesu Kristo ndakengurukiye mana yo mwicuru ko wakunze ko iyi ntahe yanje isoko ari wese akayumva ndasenge iyo ari wese yumvise iyi ntahe mana yo mwicuru ahari hose mwisi nzima ubufise ingorane zitandukanye ubufise ibibazo bitandukanye mana n'uyu muntu wese yabafise iyi mikambi yo kwikirira nabi uwo babuze ivyara ngo yigirire nabi ngo afate iyi mikambi mwizina rya Yesu mufashe umutabariraho nyene mana hagarikiraho nyene uwo babuze uwo bakunda n'uwo babuze umufiance uwo babuze ivyajya uwo babuze parasera uwo babuze ahaba tabarira abantu bawe mana aho bageze wafashe impembo imana yo mwijuru yo kwigira nabi ntibafate kuko imana yo mwijuru ntaco narimaze ntaco narico kugira ngo ntabare kuko wantabaye batabara abantu bawe mana aho bari ubafashe cyane cyane mana yo mwijuru ubamishije mu rukundo rwawe bagukunde hanyuma bafukame bace bugufi bahabwa gutabagwa nkuko nahawe urakoze uhezagira ishengero ryawe uhezagire abakozi bawe bagukorera hirya no hino uhezagire abasirikare bose aho bari ko baragukorera baterame igihugu uhezagire abapolisi bose baterame igihugu mana uhezagire abakozi bawe bari mu mashengero atandukanye hirya no hino uhezagire igihugu cacu c'u Burundi mana uhezagire abarongozi basho kuva kuwa mbere gushaka kuwo kushitwe hejuru aho bari hose bari ko barirukanga kugira igihugu cacu mana kimere neza kugira igihugu cacu kirindwe neza mana ubahezagire bose urakoze mana ndasengeye ndasaba iyi migisha iyi radiyo nyaguhoraho iyi radiyo televiziyo uyihezagire mana uhezagire abarongozi bayo uyikirire neza mana urabe ivyo bakeneye vyose ivyo bagusaba vyose mana ubibahe kugira ngo ubutumwa bwawe bushike hirya no hino ababwumva bose nibihana izoba inyungu canke bazohabwa ibitsibo beneye ino radiyo kandi uzobagirira neza uzobaha umugisha urakoze senze gutyo mana uvyakira uvyumva uravyumvise uri mu ijuru utwishure nk'uko uri Imana mu izina rya Data wa twese umwami avyagiye mu ijuru amen.